She said she had to get away, 'cause her home life was unsatisfying. She said, I do what I have to do, 'cause my home life is unsatisfying. What she really was, she said, never mind, forget it, everything's cool. But when I asked what she really wants, she said, never mind, forget it, everything's cool, just leave me alone. Da 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 da. Da 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 da